Because Lalije Kona, I will shake the heavens and shake the earth so that what is unshakable will stand.
Yeah.
I think it's a shaking that is taking place.
It's true, it's
it's
true, Baba.
Shaking
It's shake everything.
It's shake everything. Yazi ukuthi ngisho ukuthi unemali engakanani, you can't keep yourself. Angithi uyazi ukuthi indaba ye health laba nemali ba safe ngoba bona uma ugumo wagula ncane wakhohlela nje wesibhedlela. Kodwa lesi sikhathi futhi asinandaba. Hey futhi ushakeka kunakho konke.
Ngabona kwi lockdown kwathi unemali unakho konke kuthiwa nje awuphumi endlini.
Awuphumi endlini. Uwe nje uyalayistola ubuye. Yes, awukwazi ukuthatha ama holiday, awukwazi ukuthatha ama flight, awukwazi ukwenza lutho.
Wakwabona kuvalwa ama airport, kuvalwa
yonke into,
kuthuleke emgaqweni ne-weather kwaze kwaba cleaner kwisibhakabhaka.
Hayi ngempela mfowethu, ngoba nje hayi kodwa nje siyabonga kakhulu uNkulunkulu mfowethu, ngoba thina mfowethu uma kwenza lezo zinto mina I see God ukuthi life that is shaken so that what is not shaken can stand, what is unshakable.
That's true.
So ngempela is the right time to stand.
Yes, ba.
Yes.
Yeah, osukela namhlanje ke usiphatheleni
mfowethu, ake sikhubuze abalaleli, yaboke sirecap ngoba kade sagcina ukuthi kahlehle sikhuluma ngamakhono. Eh, uyazi mfowethu, ake ngiqale ngalesi statement. This is one of the things I've realized ukuthi South Africa is not, the problem is not ukuthi ingoba imisebenzi ingekho mfowethu.
Okay.
Yes, the problem is not imisebenzi ayikho.
Okay.
South Africa ikhona imisebenzi. Ngake ngenza enye into in our church nje ngelinye ilanga, ngathi abasukume bonke abantu abangasebenzi.
Okay.
Abantu nje abangasebenzi ema stand.
Okay.
Almost ihlambe u 60% or 70% stood up.
Okay.
Yabo kwebandla.
Okay.
Ngase ngithi kubona, okay, abahlale phansi bonke abane degree nabane diploma.
Okay.
Yabona. Kwangahlala muntu.
Okay.
Yabo.
Yeah.
Mase ngibabuza abantu, ka realize something ukuthi abantu abasebenzi when a man of God not because imsebenzi ayikho. It's because they don't have the skill that is required in the market.
Oh, okay.
Yayibona?
Yeah, okay.
Yes. Yabona le boy testing ngisho enkonzweni. Yingakho uzothi uma ukhuluma nabantu bathi mhlawumbe ukuthi impostu mhlawumbe ubuza umuntu ukuthi kodje yini oyidinga athi engidinga umsebenzi baba. Yabo ngisho ukuthi ukhulekela. Ubuyibona le man of God meza kwena athi baba nje ngidinga umsebenzi. Awubuze something ukuthi which one? Athi baba noma umuphi nje umsebenzi. Bese uyabuza ukuthi wena ufundele muphi? Hayi ngine computer course ye 1 month noma ya 2 months. No mfowethu, abantu abanasi skill. Abanasi skill mfowethu. Kwangconti sizosikhuluma mhlawumbe ngonesi ohlele ekhaya. Sizosikhuluma ngothisha ohlele ekhaya, a qualified teacher but ohlele ekhaya, nge engineer ehlele ekhaya. Yes. Yabona nje ube sibheka kanjalo. So ingakho ke lana sifuna ukugqugquzela kakhulu indaba zamakhono.
Okay.
Ngoba ngibonile ukuthi ilack enkulu, it's a skill that
okay
is lacking.
Okay.
Nansi enye into engiyi-observile. Most of the people angithi emsebenzini esiwenza kuna man of God, sidinga nama learnerships, sibe sidinga nama internships.
Okay.
Yabo, sidinga also ne in-service training.
Okay.
Yabo, umehluko between the three, lokho kunye i-learnership, ila uthola ukuthi uyafunda qualification, at the same time uthola stipend some some income while ufunda. Ukufunda kwakho kuba seclassini bese kuba nase workplace. Bese kuzothi kube khona lo sithi in service training. Kunama qualifications njengalo engineer engineering, yabo, both FET college mhlambe nase technicon, ozothola ukuthi osethiwa ama university konje of technology. Yes, ekuzothiwa khona uzofunda mhlawumbe 1.5 year bese uzoqedela u18 months. Qualification yakho awukwazi ukuyithola ungayanga koqedela u18 months on the job. Bese kuyabuya uzothola i-degree. Yes, bese kuzoba khona ke laba ozothola ukuthi bona baqedile esikoleni kodwa abawutholi umsebenzi, abanayo experience yokusebenza, baye university baqeda. This is what I've realized with my brother. Most of those people umusubheka, umuntu uma ngibheka iqualification yakhe ngiyibize ngegaba ibazophatheka kabi. Uthothi usho iqualification ese university, bese ngithi umetshengani athi ngegeography. Bese ngithi umuntu umetshenge geography wenzani? Ami mhlawumbe mina ongazi phela. Uyabona ukuthi mangiye esikoleni bese ngimeja ngegeography. Uyabona ngifuna ukuba yini mhlawumbe. Uyazi into enginotice lona man of God, abantu baye university angathathwa kulo mnyango. Bese kuthiwa lo mnyango lo uvulelekile, you qualify isona sikhale sikhona.
Bese sale sengena khona.
Bese sale sengena khona. Umusho ukuthi kwakuyiphupho lakho yini ukuthi uzometha ngegeography? Uzonze degree metha ngegeography. Hayi ngoba sibona phansi igeography. Yabo. Kwakuyiphupho lakho yini? Wathi nje usuke esikoleni uqede nje wathi ngifuna nje ukuyometha ngegeography. Yabo, uzothola ukuthi it wasn't. Yabo. Ukuthi wathi efi university lento ayifuna wangayithola. Kwase kuthiwa kodwa sikhona isikhala ngala.
Ngoba wasetshela abantu ukuthi ngiye university.
Yes. Manje uyasaba ukuhlala unyaka wonke yabo nokuthi manje angelekanga la defuna ukuya khona.
So kunomthelela muni lokho?
Kunomthelela ukuthi sibe naba graduates amaningi futhi ahlele emakhanga angasebenzi. Kodwa njengoba engasebenzi nje it's not because there is no job, it's because they are doing I mean phela mfowethu fanele abantu benze research ukuthi ikuphi demand.
Okay.
Yabona njengamanje nje njengoba sikwe lockdown we are notice ukuthi ama computers are too much njengamanje. Everything is computerized. Yabo everything esiyenza manje computerized. Abantu fanele ba develop ama software.
Yabona nje the fourth industrial revolution
is at the door.
Iyona nje hamba phambili.
Yes. I mean kwamanje nje njengoba sila buka nje ukuthi sisebenzisana. I technology sifinyelela kuma social media nasemoyeni at the same time technology. Okuphamba kwakho njengamanje nama screen technology. So most of the things njengamanje zenziwa ngani nge technology.
I-technology iyona ehamba phambili. Fourth industrial revolution, it's all about that. Artificial intelligence is all about that.
Exactly. That's what it's all about. So uyabona ukuthi ngempela abantu abazame ukuthi bafunde lezi zinto ababona i-demand kuzona. Ungayi esikoleni ufundele nje ngoba uzowaste imali abazali
bakho.
Uthi ufundele nje ukuthi available. Funda into ngoba ngempela iyona oyazi ukuthi there's an opportunity, there's some jobs, do some research, ucheck ukuthi imisebenzi eminingi kuphi. Ngeke ngenza mina something very simple. Ngakuglisha nje for me what I do. Ngibheka ama jobs, yabo. You know what I've discovered? I discovered ukuthi there were about 5 or 6 jobs advertised that I can take. Yabo. Cha bengizenzela nje exercise. Ukuthi ngoba vele ke ngasanga mina ngabuye kumsebenzi mina yesa kho yabo bengizela ukuyichecka nje ukuthi isa relevant in the market but discover ngempela ukuthi I can take about 5 or 6 jobs I mean in Pretoria manje la eDurban amanye more executive level and I know I can do them amanye futhi akwi lower level. I was just doing an exercise. So what you are saying ingakho ngithanda lesi skill sethu lesi ngoba sifisa ukusiza abantu ngendaba zamakhono ukuthi asizameni ukuthi amakhono azosenza ukuthi sibe employable nokuthi sikwazi uqala ethi imsebenzi. Yes, ngoba ne employment nakhona you're not guaranteed but if kodwa unekhono uyakwazi. Yabo nje ngitshela abantu ukuthi mina mfowethu ngekubona nawe i-technology nje loshangayo mangathiwa tomorrow siyavuka nje asebona befundisa
asayikhonze
ikhonze singaphila ngayo hayi kwikhona. Yabona nje mina ngikhanda ugesi fethu ngiluka gesi ngakwazi ukukhanda iy'tofu ngikwazi ukuxhumela abantu iy'tofu nogesi otriphayo
sinama-skills
you see. So yile nto esiyisho yonke ukuthi kubantu let's look iy'ndaba zama-skills and into emnandi kulolu hlelo esizoyenza mfowethu sokhuluma nangama-available opportunities sokhuluma in fact mhlawumbe ngizoke ngidemonstrate na once mhlawumbe ke sithi nje ake employ one person
abeni
imsebenzi siya advertiser bese si employ kwesi skathi siya headhunter si employ. So ke senze nje i one demonstration ukuthi sifuna umuntu esomqashi esithole oyizobeyitholela
uyayibona ke
kuhlelo lethu yabona
iphinda zokhuluma la
ukuthi it's very nice. Yeah, si criteria sifunayo a WhatsApp noma athumele i CV yakhe out of labo bantu ngikhethwa yedwa nje engizomqasha yabo bese siyabuya futhi aqala impela asebenze abuye ngeli futhi azotestify ukuthi we did it ngempela
ikhona le
ikhona ngempela ngoba futhi into emnandi kuloko man of God ukuthi we just want to help yabo want to make a difference
exactly
yabona yabona kumnandi yabo uqasha umuntu ongamazi ukuthi waba there's no nepotism there's no ayikho into ukuthi wazana nosibanibani nokwenzelela simthathe nje umuntu randomly mhlawumbe nje khona umuntu uzipraying there kana uNkulunkulu usezwile
ukuzakwazi
kulowo muntu lo. So you'll never know what God can do. So nathi into emnandi. So namhlanje ngifuna ukuthi ke sikhulume sakhuluma ngalo mthetho esithi skills development umthetho wamakhono ka-1998 namhlanje sokhuluma ngomthetho manje esithi i-levy skills development levies act yona ikhuluma ngama levies usho ukuthi nomthetho na lo mthetho uthi ke kubalaleli ukuzabalali ba understand uthi lo mthetho yonke inkampani enabantu aba more than 50 nekampani eyenza in terms of salaries more than 250,000 ngokunyaka leyo nkampani le ichargewa 1% of the total payroll kwamanye amazwi isho ukuthi uma kune staff esithi mase sihlangene sonke mhlambe bese senza asithi 10 million ipayroll yethu 1% of 10 million per each company ikhokwa through SARS leyo mali leyo. So leyo mali ke leyo imesiqoqiwe it's compulsory wonke ama company nje azobona khona ebhaliwe ukuthi levies laphana eya ka SARS uma isiqoqiwe leyo mali leyo u-10% waleyo mali uya kwisitha so besikhuluma ukuthi yini amasitha next week sodila ngamasitha uyabona ukuthi yini amasitha next week
omunye nje igama angalazi
lelo igama angalazi wena mfowethu ngoba angels sithatha phambi kokuthi into elula sisebenza ngayo kanti khona umlaleli out there ongena clue ukuthi yini la leyo nto kanti ngabe uyasizakala ukubuyaza uyabona so besikhuluma ngawo 10% uyakhona bese kuthi 20% yaleyo mali iya kwimali ebizwa nge-National Skills Fund kunebhodo elikhulu nje elihlela imali yabo lelo bhodo li-under u-Department of Higher Education yabo leyo mali leyo i-under i-National Skills Fund ibizwa nge-National Skills Fund ihleli leyo mali leyo yile mali-ke mfowethu le esetshenziswayo ukuthi kufandwe ama-project amakhono across the country njengoba ukubona train of bricklayers kutrainwa ama-carpenters kutrainwe abantu abathungi abathungayo nabakhanda iy'moto betrainwa yabo no-panel beater kusuke kuyuzwa that money that money is there just to make sure kwesi sikhathi kuyenzeka ku-advertise ukuthi bonke abantu abafuna ukutrainela umakhono lawo kuyenzeka futhi kwesi sikhathi uthole ukuthi wena uyakwazi uku-initiate i-project ngokuthi mhlawumbe ube ne-idea ukuthi ngakini uma ngatrainwa abantu abathile kanje and labo bantu bazoyithola imisebenzi ukunaka wena man of God ukuthi uma kuzowakhiwa i-project yokwakha izindlu bese kuthiwa akutrainwa abantu abalocal kwi-bricklaying ukuze lezo zindlu lezo zakho yibona kusho ukuthi i-contractor leqashwayo iyatshela ukuthi ungaqashi kwenye indawo ozoqasha khona la but before iqala iproject bayatrainwa abantu babe ne-skill sokuthi bakwazi ukubeka isitini so kusuke kusetshenziswa leyo mali leyo leyo mali is there is in billions njengamanje ya ngoba leyo mali ihleli nje leyo mali ilinde wona ama-project iyuzwa nje it's specifically for iy'ndaba zamakhono e-South Africa ukuthi iphushe iy'ndaba zamakhono yingakho uzothola nasemaphepheni lokubhala ukuthiwa kune-learnership eranwayo kunekuthi ekuzokwenzeka kusuke kusetshenziswa leyo mali leyo namasitha lawo axhaswa ngaleyo mali ukuthi barane ama-learnerships project laba sobe warani so kubalekile ukuthi abantu bayazi ukuthi ikhona lokho so umbona advertisers nje kuthiwa abantu abafuna i-learnership nanani so sekuyona ke leyo mali
okay ngamanye amazwi akekho umuntu esifuna ukuthi alambe la abantu bazothola ulwazi bazi ukuthi ke yilento le itholakala kuphi itholakala kanjani
yes into engiyithanda khona mfowethu ukuthi lamathuba laba awudingi ukuthi uze ubribe someone ukuze ungene awudingi nanokuthi uze kade ngisasebenzele inkampani some years ago bekuthi uma kuzoba ne-interview ngakusasa yabona ubumane wena uzo interviewer we manage uma ubone egcikeli lakho nje sekunemvu nje la ifakwe i service number yomsebenzi la la indlebeni kunamathele se i service number noma igama lomuntu la uyibone nje egcikeni uthi uyavuka nje esekhona eyimvecekeni inegama lomuntu la bese uyazi ukuthi ubuse uyophenya amaphepha ebe-interview khona umuntu osenikele ngemvu hhayi kodwa kulokhu hhayi ayidingakali imvu akudala abantu abakudingi nokuthi baze benze anything nokuthi enye into emnandi khona ayidingi nokuthi uzeuhlakaniphe uma si-recruiter for example sithi fana ube no-matric it doesn't matter u-matric kwakunjani as long as it's matric lo matric ingabe u-matric o-weak ingabe u-matric o-strong it doesn't matter as long as it is matric it's matric yabo so imnandi lapho ngoba pasaris ahlupha ngokuthi isikhathi esiningi anikwa le ngane ethiwa ihlakaniphile so le ngane ezi-average yabona nje number one awuphiwanga ukuthi uhlaniphe kakhulu u-average manje futhi awusatholi nebhasari ngoba u-average yabo awutholi ne-opportunity because you're average yabona
uncishekile
amathuba so abantu aba-average bazokwenze njani iy'ngane ezi-average zizokwenze njani ngoba nazo ziyayideserve i-opportunity like everyone else so that's what I like about it ukuthi inama opportunities ukuthi abantu bakwazi ukusizakala so le mali-ke iyasebenza kanjani so wena futhi kubalulekile ukuthi ingakho ngithe ngelinye ilanga soke siletha umuntu wesitha la akakhulume ngesitha yakhe ukuthi yona yini into angayichaza engakwazi ukusiza abalaleli ukuthi nabo bakwazi ukusizakala ngoba-ke into emnandi-ke mhlawumbe omunye uzobuza ukuthi manje nami uma ngifuna ukusizakala lapho asisashoke la bafuna imali kodwa la bafuna ikhono uyabona ukuthi uma ngukuthi ngithole ikhono ngenza kanjani sizothi uma sesikhuluma ngamasitha uyakwazi ukuya kwisitha nje kungenzakalanga lutho ufike usho kubona ukuthi ngusibani bani mina ngaqeda u-matric and ngine-interest ukuthi ngenza i-learnership uyakwazi futhi ukuthi a-department of labour u-labour banento eyi-database for all ingakho ulabour usebizwa nge-department of employment and labour yes ngoba njengamanje usuyakwazi ukuya khona ufike ubhalise khona every young person can go afake igama lakhe khona igama lakho lingena kwi-database so uma si-recruit-a thina sambe sidinga abantu siyakwa-labour basinike i-list khona yokuthi bonke abantu abangasebenzi kodwa basube computer u-matric into umnandi khona ubhala whatever qualification oyiqedile ukuthi mina mhlambe ngiqeda umatric noma ngiqeda umatric noma ngino matric plus something so i list esuke ikhona lapha na kwa lab.
So ngamanye amazwi ke abantu bazosizakala, impilo zabantu zizoshintsha. Umuntu nje akatshele nabanye ukuthi ke lukhona uhlelo njengaleli, and we are here ukuthi impilo zabantu zishintshe, and umuntu kufanele ukuthi ke athi to another level, alalele, pay attention, and kuhle ke namanje sikhona na kwi social media ukuze ukwazi ukuthi uma ungezwanga khona okweqile ungaphinde futhi uyilalele khona la. Ngikhona kwi page lami, sizoyifaka na kwi link kwi page lakhe ubaba umpostolo Trevor Shezi, and you are going to get that information. Sithi nje hlala wazi, thola ulwazi, we are here to give you information and your life will never be the same again. Over to you, baba.
Kunjalo kakhulu umfowethu, siyaba encourage abantu ukuthi baqhubeke bazolalela njengoba sikhuluma nje ukuthi sisazokhipha amathuba.
Uyayibona,
excuse me, senze kanjalo kanjalo. So ngiyaba siyaba encourage abalaleli ukuthi keep on listening because we never know which day la somemeza khona sithi okay ake siqashe nje umuntu wethu simnike ithuba lokuthi akwazi ukubalela. So into ethi sifuna igciza namhlanje ile yaleyo Levies Act ukuthi ikhona imali yone funda indaba zama skills, ikhona imali iningi asisho njalo kubantu. If ungawuthola ngolasifas, if ungayange university wathola ithuba lokuthi uye university, wathola ithuba lokuthi uye college, akuyakanga mhlambe kuthiwe sekugcwele kanjalo kanjalo, ungaluzi ithemba, ungalahli ithemba, ungahlali uthi dekhe ubone sengathi is the end of the world. It is not the end of the world. Sizoshare with you ama alternatives ukuthi kukhona okunye ongakwenza, kukhona ama opportunity whereby you can be trained kuma different skills la usuku ne passion uthi ungene kuwona, uwe uhola futhi while u train as long as uzimisela usebenze kanzima. We did a program some years ago, we had some for the program leyo, we were also responsible to make sure ukuthi secure ama employment for lezo ingane. Out of ingane zo 50 that were trained through the program, lezo ingane les I think it's about 40 of them we secure permanent employment for them. So the point I make lo ukuthi once get that opportunity, it's easy ukuthi ukwazi ukuba employed. Okunye futhi sikhumbule ukuthi while ufunda ubuye uye emsebenzini, uma uzofika usebenze kahle futhi uyimisela, icompany leyo can end up absorbing you. Akekho umuntu ongahlala nomuntu for the whole year esebenza kahle ekhuthele bese uyamlahla mase kuphela isikhathi. Umdinga ngempela umbotho at the value nokuhamba kwakhe, uyabona. So sike sithi kuma learners, sithi sebenza kanzima. Uma kuthiwa ufuna umuntu ozovolunteer ahlale until late, hla volunteer. Uma ufuna umuntu ozosebenza weekend, volunteer usebenze ke weekend ukuze uzenze ukuthi company ibone ukuthi they can't do without you.
Yabo,
make the mark as a company to know I can't lose this.
So abanye bamisana kube ngathi ke abancengile, yabona, kanti this time you need to show yourself ukuthi ngempela you can do, you are capable. Makuthiwa kukhethwa abantu nje babone ukuthi nje ukuluza wena kuyoba ukulahlekelwa.
No, that's so true. Yabona nje baningi abantu that we call an opportunity, ngathi ke lilanga nje ngiphuma, I think I was coming from Joburg ngilapha kwa Woolworths airport, ngangithenga something bese ngikhuluma nomnye umntwana. Lo mntwana useyangitshela ukuthi une bachelor of social science, ushayithile laphayana. Ngithi mina why? Athi yena no, ukuthi awutholanga umsebenzi, wabona ukuthi nje kunokuthi ahlale ekhaya. Kanti ngaleso sikhathi was recruiting for i-lento for i-internship. Ngamthatha lapho lo mntwana wathi wabongena kwi-internship, wenze iy'ndaba zo-waste management, ngamahamba ngomfaka kwenye ikhampani yedila nezinto zaka-waste, wasizakala njalo. It was the right time, the right place. Uyobona nje kwesi sikhathi uyihambela, you talk to a person, a stranger, kanti i-timing i-right for that person. Asisho ukuthi abantu kusasa bathi sicela imisebenzi.
Phela kumesane kube kanjalo.
Manje abantu bamele bakufonele bathi ngizwe kuthi unikana imisebenzi. No, asi-recruited abasemsebenzi. Kodwa ke we'll help people where we can. Okwamanje knowledge, into esi-emphasizayo la ukuthi let's give you information.
Exactly.
Let's empower you with information. Ngoba siyazi ukuthi uma unaleyo information uzokwazi ukuyisebenzisa ukuthi kusize. So namhlanje besifuna ukuzochizela lokho. Uma sesikhuluma-ke next week, njengoba ngishilo kathi u-10% uya kumasitha, u-20% uya-National Skills Fund, bese kuthi u-70% ayakwazi amakhampani la athathwe leyo mali ukuthi ibuyele kubona ngokuthi ba-train abantu. Ngesikhathi be-train abantu ey'nkampanini zabo, leyo mali bakwazi ukuyibuyisa. Uma bengaba-train abantu, leyo mali ihamba futhi kulele bhodwe lela ka-NSF iyohlala khona, ibekwe khona yokuthi uma inkampani singayiclaim izosuggestwa le company ukuthi train more people. The more money, more people to be trained. And imagine if a country yethu abantu abaningi sebenayo opportunity bakwazi ukutrainwa ukuthi bakwazi ukuba neskill, zokwazi ukuthi sibe improve, yabo, sizokwazi ukuba improve, zokwazi ukucreate izinto, so create an employment, the way ukuthi sikwazi ukucreate amathuba thina singabantu nje. Ngoba ikhona imali naselokishini, ikhona imali mfowethu, kubantu bakithi ikhona imali. Uma ungabheka imali esuka lapha phana komlazi yeko Sphingo ngeke ngisho ukuthi yakobani Sphingo yabona ngane kaMashi ya FD laphana
ya
crossing laphana iphelele khona iningi manje ya but njengamanje thina njengabantu asizame sibe innovative asizame uba creative bese create ama opportunities for ourselves and for our children ukuze sikwazi ukuxosha indlala emakhaya uma uneskill ngeke ulale ulambile
ngamanye amazwi ke eSouth Africa sizoshe sizokwenza umahluko ekwazona Natal lakhunyelela khona highway radio abantu impilo zabo ngeke zisakwazi ukufana nakuqala kwi social media baba elakho lokugoqa nje bese uyasitshela ukuthi utholakala phi kwi social media
mfowethu ngitholakala ku Trevor Shezi kwi Twitter no Trevor Shezi kwi Instagram no Trevor Shezi kwi Facebook noma nje i Facebook yami isa nenkinga ngithola kodwa u Trevor Shezi la kuthi Trevor Shezi nje ngiyatholakala uma ukuklisha u Trevor Shezi ungithola hayi nje kulolo uma ukuklisha u Trevor Shezi ungithola kalula kulezo indawo lezo asisho nje sithi bakwethu uningalahli ithemba sikholela nje ukuthi sinike information sikunike ithemba siku encourage nokuthi faith yakho to rise wena usulahlelwe ithemba oyitshela ukuthi there's no any other way mhlawu intandane mhlawu awunabani kodwa enye into engay encourage nje futhi sengcina ukuthi kodwa ke phela na ungabise ukuhlala ka volunteer ave kumnandi kabi umuzo recruit abantu umbuzo umuntu uthi wenzani athi yazi ngiya volunteer esontweni as an administrator ngiya volunteer endaweni ethile noma i police station angakithi ngiyalekelela khona ngiya volunteer without being paid ave kumnandi ukuthola umuntu onjalo othola ukuthi ngiya volunteer uma khona abantu abawu 2 fanele si recruit khona uthi uya volunteer khona uthi uhlele ekhaya uthi ngapha so matric 2 years ago wenzani since ulen hayi angenzi lutho ama to be one ngekho ngingithathe mina lo uthi uya volunteer ngisho ukuthi uya cleaner ngisho ukuthi uya for the fact that nje we are able ukuthi uthi u young uhamba uvuma ukuyokoropa for free ungeke ukhokhelwa kahle futhi ngeke uyithola imali that's a virtue those are the people we are looking for ngoba labo bantu mase sibanika leli thuba balibamba ngazo zonke izandla futhi basebenza kanzima ukuthi bakwazi ukuphumelela bangawaste imali ahulumeni
siyabonga kakhulu umpostoli wami ke ubaba Trevor Shezi osukile namhlanje next week sithe sibheka amasitha wonke ukuthi kwenzakalani ke uzosizakala tshela abangani bakho please share the link with your friends and ubatshela ukuthi ke kwenzakalani ke sikhona lana ke nobaba umpostolo u Trevor Shezi ke mpheke kanjalo kuma social media ke so tshela share the page share the information I'm telling you so phinde futhi sitholakala na kwi car radio nale link le izobitholakala ke ngiyakutshela wena impilo yakho will never be the same again next week same time same place ke masiligamenxe ke ihora leshume